sifuna ukufuna i-factors zika 4y squared plus 4y minus 15. Uyabona apa ku 4y squared uba u 4 aka umkhulu kuno 1 aka ngo 1 ithethuba xa sifuna ke ngoku ukufuna i-factors zayo le sinikiweyo kufuneka senze ngegrouping. Ke ngoku ndiza kwenza i-grouping yam, sizawufuna la manani amabini esizawuthi xa sikwaphinda-phinda asinike u-4 umphinda-phinde ngu-negative 15 azasinika u-negative 60. La manani xa wadibanisa kuzawufuneka akunike u-4. Kuwaphi ke ngoku la manani esiwafunayo? Masike ngoku sicinge amanani angena ku-60. Amanani angena ku-60 maninzi kodwa ke ngoku sifuna la asizawuthi xa siwafumana abe elinye lizawuba negative elinye libe positive ngoba sifuna u-negative 60. Xa siwadibanisa la manani funeka asinike u-positive 4. Masike ke ngoku sijonge uba ngawaphi la manani. Mandikhe ndicinge u-5 no-12. U-5 no-negative 12 mhlawumbi. Xa wadibanisa la manani ufumana u-negative 7. Ithetha uba ayingawo. U-negative 5 no-12 baza kunika u-7. Uthe uba ayingawo laa nto wafunayo. Masithi ndithatha u-6 no-negative 10. U-6 no-negative 10 bazawundinika u-negative 4 xa ndibadibanisa. Ayingabo kodwa ke u-negative 6 no-10 izawuba nguye la manani endiwafunayo ngoba xa ndiwadibanisa azandinika u-4. Ke ngoku into esifuna ukuyenza kuwuthatha la 4y simbhale ngohlobo elino-negative 6 no-10. Ke ngoku xa simbhala ngolo hlobo sizawuba no-negative 6y plus 10y. Ngoba ke u-negative 6y plus 10y uyafana no-4y. Ke ngoku ndingawalibalila amanani ebendinawo u-4y squared minus 15 naye ndingamlibali. Ndizayibhala ke ngoku le quadratic yam ibe ngu-4y squared minus 6y plus 10y minus 15. Ke ngoku sindiza kwenza i-grouping yam. Ndizawuthatha la manani amabini owokuqala ndiwajonge uba i-common factor ingubani ndiyikhuphe. I-common factor apha ku-4y squared minus 6y ingu-2y. Ndizawukhupha u-2y, ndisomkhupha u-2y. Into endizawushiyeka nayo ngaphakathi kwi-bracket izawuba ngu-2y minus 3 ngoba u-4y xa umohlula ngo-2y u-4y squared xa umohlula ngo-2y ufumana u-2y u-negative 6y xa umohlula ngo-2y ufumana u-negative 3. Ndizawujonga ke ngoku nakulawe amanani angu-10y no-negative 15. Ndijonge ke ngoku uba kuwo yeyiphi i-common factor nayo ndiyikhuphe. I-common factor ku-10y no-negative 15 ku-5. Ndisomkhupha ke ngoku lo 5 ndizawushiyeka ngaphakathi no-2y minus 3. Ke ngoku uyabona into esinayo ngu-2y umphindaphinda ngo-2y minus 3 plus u-5 umphindaphinde ngo-2y minus 3. U-2y minus 3 ke ngoku uyambona uba yi-common factor apha. Ngoba ukhona omabini la manani esinawo. Sizamkhupha ke ngoku u-2y minus 3 simbhalele apha ecaleni. Into endizawushiyeka naye ndisomsusa apha kweli lokuqala kuzawuba ngu-2y. Kule yesibini izawuba ngu-plus 5. Ithetha uba ke ngoku ndisofuna i-factors zika-4y squared plus 4y minus 15 ndifumana u-2y minus 3 umphindaphinde ngo-2y plus 5. Sibe ke ngosigqibile sizifumene ii-factors zayo lento ebesithiwe masiyenze. Yiyo ke ngokule.